ndongeye ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mugiye mudukurikira muherereye abaherereye mu bihugu mpuza makungu bitandukanye mwese mwese ndabahaye kaze muri amakuru n'ibiganiro tugere dushikirize muri aya masaha abaherereye mu bihugu bya Amerika bihugu bya Oman Qatar Arabia Saudite Venezuela n'ahandi hose ndabahaye kaze ndaye kaze kandi mwe mwese mudukurikira muri ngaha mu bihugu mpuza makungu cyane cyane abari mu bihugu by'uburengero ubuseruko bumanuka bw'igihugu cyacu Burundi mwese mwese ndabahaye kaze ndaye kaze kandi mwe mwese mudukurikira muri ngaha mu gihugu cyacu Burundi muntara zigiye zitandukanye imitumba ya makomine yagiye atandukanye ndetse n'aburi ngaha mu gisagara cya Bujumbura mwese mwese ndabahaye kaze muri aya makuru tugire tubashikirize niteka n'umunezero byo gusubira kubana namwe muri aya makuru tugire tubashikirize akabagomba ashimikire cyane cyane kweriko avugwa mu mutekano w'igihugu cyacu Burundi ndetse n'amakuru ariko agenda avugwa ijya nino ku mbuga hwaniro cyangwa ku mbuga ngurukana bumenyi ayo makuru yose rero turayagiranya tukayatunganya tukayatosora tukayatururukanya hama tukaca tuyabashikiriza mu buryo bw'idio n'idio icyo ndagusaba byo ndasubscribe canke sabone ni waba ukoresha YouTube y'igifaransa kugira ngo uze ube mu ba mbere mu gihe dushize ko amakuru canke ibiganiro mu gihe wahereje gukora ibyo byose tuvuze ngaho ruguru ca usangiza abagenzawe nabo badafise amakuru kugira ngo nabo baze bamenye byinshi bigezwe ko mu gihugu cacu c'u Burundi amakuru yacu rero reka tuyatangurire kubiri ko bibera ngaha ingozi aho igihangange nyene ubutunzi igicocoro bunyoni afungiwe bunyoni rero ngaho mwibohero ibintu bikaca bibandanya kugenda biba nabi cyane aho ubuzima bwiwe butameze neza umutambukanyi wiwe niyo nkuru ya sente akaba ariko agenda semerera asaba umukuru w'igihugu cacu Varisito ndayishimiye kugira ngo amusabe aze yorohereze uyu mutama wiwe kuko ubuzima n'amagara yiwe bitameze neza cyane kuko ariko agenda aborezwa igufa mu buryo atari bwiza butubahirije agateka kazi na muntu ya sente niyo nkuru akacabona ko hamwe ibi byo bandanya biba ku mutama wiwe ubuzima bwiwe atakiringo cy'imisi myinshi yo coba gifise cyane ko yoca apfira ngaho muri gereza ya Ngozi nubwo bwose bimeze guco rero hakaba hariho abanyagihugu bagenda nabo basemerera bagira ico batangaza kubiri ko bigenda bivugwa ku ifungwa rya Bunyoni hakaba hari abanyagihugu bagenda bagaragaza ko Bunyoni nyene agombe afungwe mugabo afungwe nk'abandi banyororo bose ahabwe agateka kiwe ahabwe uburenganzira bwiwe aze arekegwe gukorerwa iryo burezwa bw'igufa kuko mu byukuri ko byogenda kose ibyaha yagizwe byose ntabwo yagiye abikora ari wenyine arafise abo bagiye bafatanya hama aca habwa ubutungane hama aze abashire hanze nabo bafatwe bagende bahanigwe ibyo byose bakoze hakaba hari n'abandi bagenda bagaragaza ko Bunyoni akwiye gupfungwa agakubitwa akaburezwa igufa ku buryo nyine nawe akumva ibyo yagiye akorera abandi mu bihe bigiye bitandukanye cyane ko benshi bari mu mabohero ngaha mu Burundi abagiye bapfutswe ubuzima abapfuye abakenyezi bagiye babura abana babo n'abagabo babo Bunyoni nyene ari we yaciye abigiramo uruhare kugira ngo ibyo byose bibashikire abo rero nibo baca basemerera bavuga ko akwiye kwicwa akamanikwa ku karubanda abantu bose bamubona akabera akarorero n'abandi bose bishira hejuru bakiduza bakumva ko bafise byose mu biganza byabo babandanya bavuga ko ata muntu n'umwe yoba hejuru ibihe byose cyane ko uyu nyene generale arengiyome Bunyoni ata muntu n'umwe yatekerezaga ko yoca ashikirwa n'ibiriko bimushikira muri iyi minsi ya none ibinyene bacama babishikiriza bivanye nuko General Prime Niyongabo ari wenyene ubandanya ashaka gukingira ikibaba Bunyoni nyene aho afungiwe aho acama ja kumusura mu buryo bw'ikinyegero bikaba biriko bigenda bivugwa n'abahinga bagiye batandukanye bakeka ko Bunyoni n'uyu General Prime Niyongabo ko boba bafise indi migambi mibisha yo gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye Varisito cane ko mu ntangiriro z'ibi byose General Prime Niyongabo yagerageje gukora ibyo ashoboye byose kugira ngo arabe ko yocikisha Bunyoni akaja mu bihugu mpuzamakungu ibi twagiye tubigaruka ko mu makuru n'ibiganiro twagiye dushikiriza mu minsi yaheze yamara nubwo bimeze gucyo rero prezida Ndayishimiye Varisito ibiriko bibera mu gihugu ciwe c'u Burundi bigomba kumwereka ukungene akwiye gushira ko intwaro ibereye y'uburongozi kugira ngo iki gihugu aze akirongore neza akikwizemo umutekano aho yatanguje kuzarakorana manama n'abajejwe umutekano ndetse n'abandi bagiye barongoye bisata bigiye bitandukanye mu ntego z'uko canke mu mvu z'uko ico yashize imbere ari uburongozi bubereye abarundi bose aho atamuntu n'umwe agomba kuja hejuru y'amategeko. Muyandi makuru nuko uyu mutambukanyi wa Bunyoni ya Sente niyo nkuru ibyo agenda ashikiriza ku mbuga hwaniro ziwe bigenda bitwengwa n'abakenyezi bagiye batandukanye aho yari yaridugije akisha hejuru akumva ko ari umwamikazi eka yemwe ko atamuntu yo mukora ko hama abakenyezi bagiye batandukanye bakaba bagenda basemerera bamutwenga bavuga niyicare yumve nawe abone yarihenuye yaridugije yarishize hejuru mugabo ubu akaba ariko agenda arira nk'abandi uyu mukenyezi rero akaba agowe cyane n'ubuzima ariko arabamo muri iyi minsi aho agenda asemerera atabaza imiryango igiye itandukanye ijejwe agateka kazi na muntu kugira ngo umutama wiwe aze ahabwe ubutungane. Tukiri kuri aya makuru agendanye na General Arenkiyome Bunyoni umukobwa wiwiwe Darirene Bunyoni nawe yagize ico ashikiriza ku mbuga ziwe akoresha hwaniro cane cane ku rubuga rwa Twitter niho agenda postinga amakuru agiye atandukanye yagize ati jewe siniyumvisha ukungene papa wanje ariwe apfungwa wenyene mu gihe yagiye ibyo bamushinza byose bica bigaragara ko atabikoze ari wenyene afise abandi bantu benshi bagiye bakorana na wenyene kugira ngo ibikorwa bamwagiza birangugwe hama ntiyibaza kungene afunzwe ari wenyene ari mu ibohero ari wenyene mu gihe abo bakorana bariko bidegembya ngaha hanze ibyo rero asemerera asaba umukuru w'igihugu ko hokora amatohoza akwiye abo bose bafatanya nawe nabo bakajanwa muri mpimba canke mu munyororo kugira ngo babiryozwe n'umubyeyi we aryozwe eka yemwe ararengana akavuga ko umubyeyi we n'ibyo bamwagiza atabyo yakoze ari ukumubeshera kugira ngo akomeze aburizwe igufa. Mu yandi makuru rero ku bijanye n'umutekano nuko iyi dosiye nyine ya Bunyoni ari dosiye nini cyane izokora ku bantu benshi akaba ariyo mpamvu ibiro by'umukuru w'igihugu bikorera ngaha muri Ntare Rushatsi byaciye bisohora itegeko ko abo bose bakorera ku mipaka ko baciye basohora itegeko ko atamuntu n'umwe akwiye kurengana mu gihugu aterekanye ibyangombwa canke aho agiye akaba ari ikibazo cy'uko abategetsi canke abakomeye benshi bagiye bakorana na Bunyoni nyene bafise ico bacuko Bunyoni yoza bashira hanze hama nabo bagaca bisanga ngaha muri dosiye ya Bunyoni ikabakorako. Mu yandi makuru ariko agenda avugwa ngaha ku mbuga hwaniro nuko mu ntara ya Rumonge umukuru w'umutumba
yahagaritswe mu mabanga yiwe azira ibijanye n'ibiturire yagiye ajya pas nakiruti imana akaba ari wenyene yakuwe mu mabanga yagizwa ibiturire aho yakiriye ibiturire by'abagize ikibazo cyo gusenyegwa amazu n'imyuzure yavuye ku kiyaga cya Tanganyika akaba nyene ari we yaciye afata ibyo biturire ayo mazu akayaha abataragize ikibazo ico ari co cose. Augustine Minani yaciye amuhagarika mu mabanga kuva yamenya ko yagiye ajya ibiturire bigiye bitandukanye. Tukiri kuri izo nkuru nyene zivuga ku kiyaga ca Tanganyika akatubamenyeshe ko abantu indwi baraye baguye mu sanganya yabereye mu kiyaga ca Tanganyika aho ubwato bwaciye bugira isanganya bwariko buja muri Congo buvuye kuri Braje ya Rumonge. Aya makuru nyene akaba yemezwa n'uburongoye ikivugo ca Rumonge ariwe Agripine Nduwimana. Akaba yemezwa kandi n'igisirikare kiriko kirondera ababa baraguye muri iryo sanganya nyene. Iri sanganya rikaba ryarabaye mu gihe ubu bwato bivugwa ko bwari buremereye cyane bukaba bwari butwaye abantu bashika ku 27. Mugabo ubu nyene abamaze gutahurwa ko bazize iyi sanganya akaba ari abantu 7. Amakuru n'ibiganiro byacu reka tubisoreze ngaha hama duce dukengurukira mwese. Mwabyonze subscribe canke sabone ngaha kuri mbonesha kure yacu turabakengurukiye cane. Amakuru n'ibiganiro byacu nakagaruka tuze dusubire mu yandi masaha ari imbere mugira ibihe byiza.